Ayo tangga kalang kala don.
Assalamu alaikum balmaka STV flebara jamo ma foli ba bela jeli munu me maliko no ani maliko ka ni awdim so no balmam so mangai no de ma sitan kulibali ama fa alhamdulillah rabbil alamin kala ka ala yan son son alo kile sabalabi ame bo toujours ka ala fo ka barkada kada ka anga item fanati dore ame ka bo ka kuma an balaka o de ka an yere ba ye son alo la an balaka o de be sengeni de kun sugu beke son alo en konnana suguri ko sura fanako abejo robo bolo fukata se suntire labe uma ame bo ama balaka ofu ku bargada alaka shijan kene janduma ani laban ko nyuma ka anye meula ku tafanga ka anyi ya rabbi amudu awke am balaka we ama fo wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu
ayo tanga kala anga ala don Aye tanga kalange anka aladon Aye tanga kalange anka aladon
Aye tanga kalange
kurana kalange namakala